dawo kugumya ngo ashobore ariko imana ishobora kugumya twese imana itugumye kandi koko ntibisanzwe ko umukozi aragenda agakora hageze igihe sebuja tikita none yamuhamagaye none imana ishimwe
Bye. twagomba dusabe hano umuvyeyi nabo bari kumwe ushengero gikiremba abyaguruke ashike hano turaza kubavuga mwese kuko kugira ngo tuzigame umwanya hanyuma dusabe umwungeri w'ishengero ryo kumugara uwa kabiri mengo namubonye wa mbere w'ishengero ryo kumugara n'uwa kabiri namubonye bahagarare dusabe umwungeri w'ishengero bahagarare abanje bo kumugara bahagarara aho bari hanyuma maravya umwungeri w'imaravya n'uwa kabiri asanga bari kumwe nabo bazananye bahagare bashike hano mwungere wo mu gashikanwa n'uwa kabiri usanga bazananye canke aho bari kumwe bahagarara aho bari mwungere wo mu ruyigi canke abo batumye bahagarara aho bari mwungere wo mu kagari n'uwa kabiri nababonye bahagarare bashike hano umwungere w'ikarama karama n'uwa kabiri usanga bazanaye canke aho bazananye bahagarara aho bari umwungere w'igitega wa mbere nabo bazanaye canke nabo ari kumwe n'uwa kabiri umwungere w'imukoni nabo bazananye bahagarara aho bari umwungere w'irusagara nabo bazananye bahagarara aho bari ari uwaserutse muri ba baderegiteri generali muri sepebu icegera namubonye ahagarara ahari hanyuma rero uwaba yavuye Bujumbura uwaba yavuye hariya Nyanzaraki canke mukayogoro canke igishiha guhagarara hanyuma rero tukabaha akaze hano umwungere wa mbere w'ikiremba umuvyeyi akabaserukira akabaramutsa none ishengero umubwire ageze twigore duse nkaho ijya hejuru nuko tubahe akaze tuvugire rimwe twese kaze bene data bakozi b'imana imana nibahezagirane nawe kaze cyane Thank you.
ndirimbira mw'ijuru.